Ubawo siqhubelayo namhlanje ngubawo ubonisana nzama mina kaThixo ke ukhombile bawunzama over to you kedat
inkosi kakhulu dat nobhala ngi phakama ke noku bingelela umkhosi omuhle kaThixo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen brothers. Sizawuqalisa ke botata inkonzo yethu yasemini nje yalolu manyano ngokuthi sivume noma sifunde kunye iculo 315 Xhosa botata 315 Xhosa singabazalwane lusapho lwenkosi enkulu singesithandana awukho umona phezulu singabancedani bakhonzi benkosi enkulu ngesingahlukana kwenjiwa njalo phezulu sisemkhosini mnye makoti enkosi enkulu singe silwela ngantliziyonye akukho kwala phezulu ezulwini elinye emvulelelweni sobonga ukumkani omkhulu kungawo amandla avela enkosini yesoda sifike phezulu botata sicela utata oyedwa nje asivulele awu ngiyabona nangutata uShumayeli ba ngicela ke baba usivulele ngomthandazo kafushane
Mucho bom. Mbona wena.
Ewe
tsana. Mna. Kipho hona manje onke. Mdali wezulu nomhlaba. Sibulela Thixo amandla akho. Silele thina ngephezulu. Singazi kodwa Nkosi. Wathi wena ngemfefe zakho sizulwini. Wasivusa kusasa nje. Nazi le mini Thixo wethu. Nazi le mini yamadodana. Eyabekwa Nkosi kodwa usiphamla. Bathi hayo yonke imihla Nkosi ngomgqibelo. Ngale xesha amadodana makadibane. Sizodibana apha ke ninto zonke. Sizodibana apha ke somandla somathamsanqa. Sizofundisana, sizothandazisana. Thixo namandla amakhulu. Naku umzalwane Thixo wethu. Nathi le ndodana izasibekela ivesi. Mayibeka intonga Thixo. Ezathi Nkosi ihlabe ngaphakathi kuthi ezinhliziyweni. Ithuluke somandla izazela zethu. Thixo namandla amakhulu. Asibali ke Nkosi ukuyaleza. UMzantsi Afrika nelizwe lonke Thixo namandla. Liwelwe Nkosi ngulo bhubhane wekorona Thixo wethu. Afumaneki chiza Thixo namandla. Kodwa Nkosi sawucela kuwe Thixo siyazi wena ulichiza. Khawutshize Nkosi ngegazi lakho Thixo namandla amakhulu. Kone thina Thixo siyazi loo nto le kodwa Thixo ngaloo nto sixolele. Thixo namandla amakhulu. Iba nathi ke Nkosi kolu manyano lanamhlanje. Kungathi Nkosi ngovula nomthandazo. Kanti ndonile Thixo wethu. Usiphintsikelo zakho. NguYesu Kristu Nkosi yethu. Amen.
Amen. Inkosi kakhulu tata. Njengomuntu osemncane sometimes ukubiza abantu abadala ngamagama kuba inkinga enkulu. Bazalwane bami sizawuthola ke umgwaqo sizawuthola umgwaqo apha sizawuthatha nje aims and objectives. I think bazalwane nizawungixolela. I think sisoloko sigida ku 3.5 and I am also going to read 3.5 of aims and objectives to encourage its members to respect the rights of women and children and to take care of their families, more particularly the children. Amen, 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 amen. Ngithande nje ukuthi sibheke lo mgqa kulama aims and objectives because I think that is one of the scares that we're facing as a country. And ngifuna nje ke sivuselelane ngalo mgomo ukuthi we must encourage even our fellow brothers out there and within us as well to respect these rights of women and children and take care of them. Amen. Ngingachithanga xesha ke bazalwane sizawuvula lolumanyano lwethu ngokuthi sifunde eyona vesi or noma eyona ncwadi eyoba eyokuqala nokugqibela ke for usuku lwethu namhlanje. Incwadi yethu ke sizawuyithola encwadini kaJona. Jona chapter 1, sizawufunda from verse 1 to verse 6. Jona chapter 1, from verse 1 to 6. Ifundeka ke ngale ndlela kulabo asebeyitholile. Ngizoyifunda ke ngesiZulu. Izwi lithi ke umqolo phezulu uJona ubalekela uNkulunkulu. Izwi likaJehova lafika kuJona indodana kaAmathayi lathi, suka uye Ninive umuzi omkhulu umemezele phezu kwalo ukuba ububi balo benyukele ebusweni bami. Kepha uJona wasuka ebusweni bukaJehova ukuba balekele eTharishishi. Wehlele eJopha wafumana umkhumbi buyabuya eTharishishi, wakhokha imali yawo wakhwela kuwo ukuba ahambe nawo aye eTharishishi asuke ebusweni bukaJehova. Kepha uJehova waphonsa umoya omkhulu elwandle, kwabe isiphepho esikhulu elwandle, kwacatshangwa ukuthi umkhumbi uyakuphephula. Khona saba akhala kwabanye, kwaba yileyo naleyo kuNkulunkulu walo, aphonsa elwandle impahla ebisemkhunjini ukuba ube lula kubo. Kepha uJona wayehleli phansi phakathi komkhumbi wayeselele ubuthongo. Athu verse 6, kwase kusondela kuye induna yomkhumbi yathi, unani wena olele ubuthongo na? Vuka ube uNkulunkulu, vuka ubize uNkulunkulu wakho, mhlawumbe lo uNkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi. Sizawuvinjelwa ke uverse 7 ke kobabo amadodana. Siphela lapho ke isifundo sethu sanamhlanje bobabo amadodana. Ngingalibazisanga ke nobhala namadodana. Ngizogawula ngiwahoqa ngibe sengithi nje kule ncwadi esifundile ka Jona sizawuthola ke noma lapho sizoshayelela khona namhlanje bazalwane sizomisa nje amatende ethu laphaya ku verse 6 la kufundeka khona kwase kusondela kuye induna yomkhumbi yathi unani wena ulele ubuthongo na vuka ubize unkulunkulu wakho mhlawumbe lonkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabubi ngoba ke le vesi bobawo amadodana ithanda ukuba yinde ngivumeleni madodana nginqamule nje ibe imfushane ukuze sikwazi ukuyibamba kahle le vesi vuka ubize unkulunkulu wakho mhlawumbe lo nkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi vuka ubize unkulunkulu wakho mhlawumbe lo nkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi bobawo amadodana sifunda incwadi kaJona umprofeti indoda ke le engumHebhere kulawo kulowa mhlaba ke waseGath eGalili asiwutholi ke umlando wayo omkhulu mhlawumbe obaba abashumayeli bazokuke basinike ukuthi ubani yona le ndoda kodwa kule chapter esinikwayo sithola ukuthi indodana ka-Amathayi le ndoda engujona angeke ke bazalwane ngichithe isikhathi ngihambise ngilande umlando omkhulu ngale ndoda uJona kodwa into esiyaziyo ukuthi yayingumprofethi kaNkulunkulu kuleza ikhathi zabo BC babeka ukuthi kupha ko 700 BC kuya ko 600 BC sithola ke amazwi athi kwafika izwi kuJona livela kuNkulunkulu lathi uNkulunkulu uyabona esezulwini ububi eli dolopha laseNinive bazali bami emini nje siphake kule verse ku verse 6 vuka ubize uNkulunkulu wakho mhlawumbe lo nkulunkulu uza kusikhumbula ukuba singabhubhi ngamazwi ke madodana akishwa ngabantu abahamba noJona emkhumbini. Ibali la Jona siyalazi ukuthi ukulomkhumbi nje ugibela umkhumbo wrong. Siyayazi loo nto. Kodwa ngithanda uma sibheka kuverse 5. Verse 5 says, khona amatilose esaba kakhulu akhala abiza uNkulunkulu babo. Abiza uNkulunkulu babo. Benza konke amathilethile ababengawenza bazalwane. Baphonsa izimpahlo lwandle. Kodwa uthi umphathi womkhumbi wendoda walala sifa nje. Bakhumbula amagama. Abantu behamba noJesu. Ukuthi sifa nje. Vuka uthulise isivunguvungu elwandle. Kanti nala madoda athi ngoba kuyenzeka madodana ukuthi uhamba nje ufaka nje izivatho zakho imihla namalanga uphuma ugibela amatekisi ubheka phaya eCity Mission abantu bayabona bayazi ukuthi khona into engaphakathi kuwe bayazi ukuthi ukhona uNkulunkulu ongaphakathi kuwe and bayamazi ukuthi lo uNkulunkulu uyasebenza bazali bami athi ithi lenduna yomkhumbi walala ndoda vuka ubize uNkulunkulu wakho mhlawumbe lo uNkulunkulu uzakusiza ngoba abantu nje wena ungahamba nje ungazi ukuthi labantu ohamba phakathi kwabo bayamazi noma bayawazi amandla alo uNkulunkulu omphethe lento engaphakathi kuwe inkulu abantu bayayazi kuyenzeka ke bazali bami kube khona isikhathi la kufanele ubize uNkulunkulu wakho noma uvuse lo uNkulunkulu ongaphakathi kuwe ngoba abantu emhlabeni bayazi ukuthi njengoba uhamba nje unoNkulunkulu okuyena uNkulunkulu ophilayo bababizile abantu bababizile uNkulunkulu bawo kodwa they needed to wake Jonah up ukuze abize uNkulunkulu wakhe and bayayazi amandla akuNkulunkulu kaJona bazalwane ithi levesi bazalwane vuka ubize uNkulunkulu wakho sometimes kufika ikhathi la kufanele khona ubize uNkulunkulu wakho because your back is against the wall athi amadoda ebhekene noNebuchadnezzar Daniel they needed to call on their God because they know that their God is the one who can save them and in this case abantu abazi uNkulunkulu kaJona bathi Jona vuka ubize uNkulunkulu wakho mhlawumbe lo uNkulunkulu nguye oza kusindisa bazalwane ngingamoshanga nje ixesha asivuke sibize uNkulunkulu wethu because we are faced with two issues in our country at the moment. The first issue is killing of women and children. That is the first issue. Uthi uNkulunkulu kuverse 2 ububi baseNinive bunyukele ebusweni bakhe. This is the issue that has come up to God's face. Bazalwane. This is the issue that is facing us njengamadoda. Ububi base South Africa unyukele kithi, unyukele kuNkulunkulu because we need them to call upon God just so that God can intervene. It just cannot be that we sit as men of God, men of prayer, sitting as itulile when women and children are killed. That is the first issue. The second issue is the pandemic. We need to call on our God. This is the time Well, jump on Manyano, Bobo Baba, jump on Manyano, Uti, si. Sibizwe uNkulunkulu ukuze kube nguye uNkulunkulu osihlangulayo. We just cannot wait for ukuthi abantu bathi madodana yiba akube yini ensukumayo njengamanje bazalwane. Sicela ukuthi siphakamise ezizinto nje zombili bazali bami, two issues where we need to call on God today. Ngicela nje bazalwane uXolo ngalomsindo, ngicela nobhala ukuthi ngidedele amadodana ngingaze ngimoshe ixesha kakhulu. Ngithi nje vuka ubize uNkulunkulu wakho, mhlawumbe lo uNkulunkulu uyakusikhumbula ukuba singabhubhi. Enkosi bobaba. Enkosi. Ngizawuzibuyisela kuwe ke iy'ntaba. Kungenzeka nje mhlawumbe uthole amadodana amabili noma amathathu azongqina ube sowuthatha ke nobhala. Enkosi.
Nkosi bawo. Mandithabathe ithuba. Besendibulisile ke bobawo bam abathandwa nguThixo. Siyabulela kakhulu kubawo uNzama. Ngola hlobo ke xa sikhalisa ingoma, ngoba ingoma kwayona nje intshumayelo, sikhangela izandla. Obawo bayayazi ke bazawuphakamisa isandla xa uyeva uThixo ethetha nabo. Kula ncwadi kaYona isahluko sokuqala ivesi ngeyesithandathu, wasondela kuye umphathi wababhiqi wathi kuye, wenzani na thongo rhandini fokanzama, vuka ubize kuThixo wakho, mhlawumbi uThixo angasikhumbula singabhubhi. Vuka ubize kuThixo wakho, mhlawumbi uThixo angasikhumbula singabhubhi. Kutsho ke fokanzama, the captain of this ship. Idle ndawo xa ndiyifunda kakuhle, ungena kwayona kule nqanawa kwabakho inkqwithela enkulu, umoya omkhulu. Zithi vesi ezingasentla, these sailors ye babethandaza ubawo bam kule mizuzu imbali ushiyekileyo kule session babethandaza othixo babo kule nkqwithela idle ndawo uyona wehlele ezantsi emkhumbini wafikelwa ubuthongo walahla kule nkqwithela ingaka idle ndawo uyona wehlele ezantsi wafikelwa ubuthongo oba obam abathandwa lizulu ngoba it is possible inoba ithi nkqwithela isenzeke elizweni kodwa sithi singamadodana sifikelwe ubuthongo oba obam bendlokolo ndicela uthembe intoba ngezi nkqwithela sizibonayo thina ngoba obuye ubuthongo abuzi ngamabomi ngoba sizawuvela izinto macala ngoba uyesu isincwadi kamateyu ukhe walala ezizikithini senqanawa nkqwithela isenzeka iva abafundi bebuza kwankosi awukhathalina sitshabalala nje uthi lo captain thongorha ndini ulelele ntonina vuka ubize uthixo wakho xa nditshobizandla bobawobam ndinomnqweno woba sivuke sibize kwethu uthixo ngoba uyavaka loba abebawo babizile kothixo babo ngoba banika thixo seyinkqwithela zivela matala onizo thixo emhlabeni ndimandikucelele abathixo ewe anazindlela kodwa abakwazi ukuva abathixo baninzi alawo mehlo kodwa abakwazi ukubona abo bathixo babizwa ngababawo banazi izandla kodwa akukhona bakwazi uyiphakamisa ndiyo loo nto ke ngoku kufuneka thina bobawo kwezi nkqwithela sizibonayo ezizantsi emhlabeni namhlanje sibize kwethu thixo ngoba wethu thixo unguthixo lamahluko wethu thixo unguthixo ngasishiyi yiyo loo nto bobaho bam kungaske singalali sibe ngamathongorha koko sivuke sibize uthixo wethu onazange wasiyekela xa ndijonge izandla bobaho bam wethu thixo unguthixo ozalisa amadinga nakule inkqwithela sizibonayo akasoze aziyeke bobaho bam izandla ndiyazibona awutshawe bawutshawe usamyuthile tata si-unmute nje
awuhlalo awunobhala ndiyavakala
tata
ubawo ebesivulela olumanyano amadodana omkhosi obomvu irhamente iphela ngegama elikhulu lomfeli nomvukelo wam uYesu Kristu molweni bazali kungana ukuba ulale thongorhandini uvuka ubize kuthixo wakho mhlawumbi angasihlambulula size singatshabalali ndajoyina babunobhala libali eli likayona lohlukile kwezinye iincwadi zabashumayeli ndivumeleni madodana ukuthi uyona kubaliswa ngaye ngezinto ezenzekileyo emveni kokuba ethunyiwe. Ithimbali wakafika kwindawo yokhwelo nqanawa wabona amaphepha ajongisa iintloko ezantsi zabashumayeli bakathixo. Vuka thongorhandini ubize uthixo wakho. Kulo mbhaleli wethu apha watshintsha itikiti elibheke Niniva ngoba uzibona uba uzawuba sechengeni naye soba ajongise iintloko ezantsi. Wathatha inqanawa ebheke eTarshishi. Awungena kule nqanawa, awungena kule nqanawa yahamba inqanawa kunoba kuphakathi kolwandle kwavuka umoya ovuthuzayo namaza alatyuza ngokulatyuza. Boyika matilosha emlowo untunovula wabuza kuthixo wakhe banokndibuthandaza kwajongwajongwana kwathi khona indoda ibingene mvapha ingabi ntshonephila. Unobhali kwafikwa le ndoda ilele ezantsi enqanaweni, ilele ezantsi enqanaweni walo mfuwo. Kungani na ulale thongorhandini ngoba iimpahla zexabiso sizilahlile? Khawuvuke nawe uqele kuthixo wakho. Ikimpendulo apha wawunobhala bhelelam wathi uJona ndingumhebhere wamahebhere ndiyamoyikuthixo. Kwabuzwa uba senze ntona ngawe kusezabuzwa kuthi madodana ngexesha lobume linjena amadoda elilizwe nomzantsi Afrika ebulala izithandwa zawo, ebulala abafazi babo, ebulala abantwana babo. Vuka ubize kuthixo wakho. Wajibona icebo endiliphalola ndithatheni nindiphose ezantsi lwandle. Amthathela amadoda amphose ezantsi lwandle. Amabhodla sinothixo thina ongaxakwa nto, sinothixo thina ongalaliyo, sinothixo thina ongazeliyo. Owethu thixo usinto zonke, owethu thixo uyinkulu yethu. Phakathi kwabumnyama bethu soba imvuyiso kuthixo semazulwini ngoba owethu thixo uyikayiso. Vuka ubize uthixo wakho ngelaxa ethile. Unyana kathixo waphuma abashumayeli bakhe abathathu, awungena eGetsemane, awungena eGetsemane, wathihlala napha nilidle nithandaze ukuze lingangeni ekuyendweni. Oh, 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 oh
sekhulu sokakhulu ke sesiyazi le meko sikuyo bawo uthawe tata ndiyaxolisa kakhulu sowubuyile si-unmute nje tata ke ngokugqibezele ke xesha sakhangela abanye bawo
mandigqibezele tata iyaqhawuka le nto andiyazi futhi kalo mntu wasezilalini lo kodwa ke vuka ukhe wathi mvelelam kukho ubuthongo nje obungabasiyo ufela ubuzwelele ndandingqinati unyanisile kukho ubuthongo nje ozivelelayo obabuthongo bavela ujohane noyakob nopetros ekhathi bazivele ubuthongo ifuna ukuthi loo nto ke madwa sekhaya masihlaleni ngokuthandaza ule moko esikuyo masihlale ngokuthandaza
awundezi okay boba boba awushawe usekhona ba uthawe
ah masinika abanye akhawuka vunda bo network ayivumi le room yami
yeah
okay
Abulela mkhaya.
Asenkosi phela.
Abulela mkhaya. Ngoba usijonge izandla ke ngoba. Ubawo. Ndinethemba loba. Thina simani buthongo. Ithemba lam leloba kwezi meko sikuso asikho sebuthongweni lithemba lam elo ukhe wafika uThixo kuGideon engqengqile uGideon ejongene nempi enkulu phambi kwakhe wafika uThixo lo Thixo kuthethwa ngaye apha wafika uThixo wathi kuGideon vuka vuka Gideon uhle uya empini ngoba le mpi inikele esandleni sakho oba ubam endokuthandaza uThixo nosithetha ngaye kuthi wasivuke sibize kuye uThixo njalo uThixo atawuthembisa izithembiso zakhe azifeze wathi uThixo akukho sileti Sekwamkela mfundisi. kela mkami. Uba obama. Masifu kei. Uba obama. This is not the time to sleep. Baunza masisa uvala tata. Masisa uvala tata goba. Uba waslele.
Tata. If volume yakho ikusezantsi tata tata noba
iyavakala ngoku
hayi asikuva tata uyeza tata uyeza awukafinyeleli
okay kodwa ke bawukwece bawayanda kwece sikwincwadi kayona isahluko sokuqala ivesi sisithandathu wasondela kuye umphathi wathi kuye wenzani na thongo kandini vuka ubize uthixo wakho mhlawumbi uthixo angasikhumbula mhlawumbi uthixo angasikhumbula singabhubhi mfoka kwece le ndoda ivakala ingathi ayikho so kodwa ndicela ukuthembisa uba oyethu uthixo nguthixo uqinisekileyo vuka kwece emva koko vuka kwece uba umsawuli uza kulandela
mandizibulisele kuba usihlalo ndizibulisele kuwe nabunobhala ndizibulisele kuba bumadodana bephela phantsi kamazwi akuyona amazwi akuyona a1:6 nam ndiyajoyina phantsi kwamazwi amnandi kangaka amazwi athi vuka uyehova uyawuthi akuncede nditsho nam ndingena ndijoyina kula mazwi bawo kunobhala amazwi asikhumbuzayo namazwi asibonisayo uba ngokwenene uyehova ukhona uYehova ukubana sihleli sivukile singalali uyakuthi asincede ndifuna ukuthi ke baba masizibonakalise ngokwethu ngokulandela kuye sazi usinike iassurance yena ukuba ukhona nathi kufuneka singqine ngalonto leyo sisondele kuye phansi kwemeko ngemeko esihamba phansi kwazo imeko ezibhlungu imeko ezenzayo into yobana sithi thina singamadoda sibonakale isidima sethu sinyasiwe siphansi nganxa ye-action esiphansi esizenzayo sihlangule asikhwaze thixo ngenaphathi masimkhwaze sikhwaze igama lakhe sithi makangenelele ezinhliziyweni zamadoda ephela amadoda atshintshe azizilwanyana endaweni yobana amadoda abengawo abakhuseli bemizi atshintsha ngoku angawo abantu aboyikwayo ngabantu obongomama sicela ke uThixo abe khona simlandele akwazi ukuthi asincede phansi kwalento naphansi kwesimo ke sependemic sesiphansi kwaso sicela yena uThixo sibiza yena sibiza igama lakhe baba ndithi ndiyajoyina kula mazwi amakhulu kangaka baba amazwi amandi kangaka mandibulele ukufundwa kwamazwi nokusinywayela kwawo kamnandi baba amen
umsa
Malithathe ithuba ngizibulisele ku bawo nobhala ubawo ebesifulela ubawo unzama ndibulise kumadodana onke ngokuphela ngelihle igama lomfeli wethu uYesu Kristu molweni bobawo ndiphinde ke ngokukhethekileyo ndibulise ingwevu yethu ubawo khabanyana ophakathi kwethu kumazwi abekiweyo kuwe bawunzama uyona isahluko sokuqala ivesi yesithandathu wenzani na thongo rhandini vuka ubize kuthixo wakho mhlawumbi uthixo angasikhumbula singabhubhi ndiyajoyina nabo babo vuka ubize kuthixo wakho usikhumbuza ke uba uyona ukuba ngeemini ezinje funeke sithi ke kwezo ndawo sileli kuzo sivuke simbize athi ke biza mna ngemini yembandezelo ndakuhlangula ke wena wenze nje into encinane undizukise sikwixesha ke elinjalo esikhunjuzwayo bobawo uba makhe siye kukonqe kuba ke kuthiwa inkomo yobuthongo ayikho asikwazi ulala ke ngamaxesha njena kwaye ke thina ke sazikhethela la Thixo ungaguquguqukiyo athi umculi wena ungaguquguqukiyo hlala nam nje lo mfo elele nje ndiyabona uba uyilibele okanye le vesi yomculi ethi wena ungaguquguqukiyo hlala nam akafana ke nje elele wodlulwa nguPetros owathi yena esetolongweni kwisituation ebufana nale uyona kuyo yomoya obhudlayo kodwa yena ke wabeke elindele ukubulawa kweHerode kodwa ke nje belele yena ke kanti abakhonzi bawunobhala abebandla bona on his behalf abalelanga babiza kuthixo kaPetros okokuba ahlangulwe uPetros kwindawo akuyo kwabonakala ke akubiza lakubiza ibandla isithunywa sezulu uThixo awasithumayo sabonakala singena esithokothokweni sobumnyama betrongo sathi sovela kwakhanya ngoku ke kobu bumnyama okanye kolu qhwithelo aba bakhonzi bakuso noYona babucinga laa nto yakhe yenzeka kuPetros yokuba xa kuthe kwathandazwa kobu bumnyama bakubo sowufika isithunywa samazulu kukhanye kubo kwaye basinde bangabhubhi yile nto bakuyo ndakhumbula uPaulos xa wayesendleleni ebacengile abantu ababembophile uba
zebanga ngeni badlule ngomkhombe kodwa bafumanise kuba abakwazi ummamela ibanjwa bangenelwandle kwathi sekuphakathi esiphakathini solwandle lwafika uqhithelo kodwa wanento ayithethayo kwabazalwane esithi nina khumbulani ukuba kuzo zonke into eza kwenzeka umkhombe lo ungabe kanti uzawuntlitheka uphuke kwenzeke yonke into kodwa namnye kuni oyawuthi uphulukane nobomi babo kodwa ke singalothixo njalo xa simbizile simcenga uba makaze kuthi kodwa yena sombiza uzawusoloko simamele sithi zonke izinto kuloo mikhumbi sikuyo sibonakale ingabe kanti iyamoshakala kodwa thina sakusinda sifaneke zonke njengoba uSamson naye wakhe wabiza sebanjiwe wabiza kuthixo wakhe ii-enemies zakhe zikuye zimsongele zisithi zimgqibile kodwa wathi wokubiza uthixo wakhe wabiza wabonakala emva uthixo sinothixo ke uba unobhala nawe uba unzama ovayo sekukude sisithi kuye simkile thina kodwa sakumbiza sikhale kuye uyakwazi usiva asimamele asihlangule asuse kobo bubi sikubo masimceleni ke bazalwane maxesha onke uba sakubona uba ilizwe lilele masingalali nelizwe masime thina simise lowo ume ezinzulwini bobawo uKristu Yesu.
Bobawo bamjabulela kakhulu bawo umsawuli obawo bawunzama sawuvala ngoku sizawuvala ngoku kodwa ndicela ukwenza ngohlobo bawugede sazawunikela kuwe bawo wam ndicela ukwenza ngohlobo kule ncwadi kayona isahluko sokuqala ivesi ngesithandathu bawugede xa ndizawunikela kuwe I hope ndiyavakala bawugede uthabathe le bhayibhile xa sizawuvala abobawo bam bendlu yoxolo aaa bawugede le bhayibhile unikele ubawo umakhaphela abathandwa nguthixo bazivalele le bhayibhile bobawo bam silele ntoni na ingaba singamathongo rhana asivukeni bobawo bam bawugede thabatha le bhayibhile bawo wam unikeze uba umakhaphela zivale
enkosi kebazalwane ma ndizibulisele nam ke kumvuli wale manyane namhlanje ndibulise ke sonke isigqeba samadodana executive esikhokheleyo yambona utata Khabanyana ukhona phakathi kwethu mandizibulisele ngelo mfeli nomvukeli wam Yesu Kristu igama ndithi bhotani bazalwane ndibulele kubawo osivulela le nkonzo ndithi nam ke bawo wam phantsi kwale vesi ethi vuka ubize kuthixo wakho nam ndiyajoyina bazalwane vuka ubize kuthixo wakho mhlawumbi uthixo angasikhumbula singabhubhi watsho lo mzalwane uyona phakathi kwesaqhwithi esiselwandle bazalwane bam abazintanda ngejoy bamchazile kuyona abazalwane andizoba sangena kuloo ndawo kodwa le ncwadi kayona eyona nto endixaxambelayo ngayo le ncwadi kukuba uThixo uzama ukuzibonakalisa into kokuba usisiqalo usisiphelo bazalwane bam usisiqalo usisiphelo uThixo bazalwane bam bazintanda lonto ke ithethe ukuthi bazalwane bam xa uThixo esisiqalo esisiphelo usinika izipho i-gifts bazalwane bam abazintanda ekufanele into kokuba sihambe siyoblesa abanye abantu ngazo akuba uThixo esiblesile bazalwane bam abazintanda uThixo ke ubona enye ye-blessings ebeyinike uyona bazalwane bam ukuze ayohlangula abantu bakhe awubanika ilizwi lakhe eninive bazalwane bam abazintanda kodwa bathi ngenxa yemeko zelilizwe bazalwane bam abazintanda uyona wazibona into okokuba kungcono abheke eTarshishi bazalwane bam abazintanda vuka vuka ubize kuThixo wakho ngoku ke baba ngaba uThixo unguThixo owenza izinto zakhe ngoba uThixo bakhe wabona uThixo into okokuba mandiyixaxambise into okokuba xa umntu ndimnike isiphiwo ndimthume okokuba makaye endaweni okwenza into ethile endiqondayo into okokuba nguye onokwazi ukuyenza mandithi ke ngale ndlela yena eswe ephumle ngayo apha ezantsi enqwanaweni ndiveze isaqhwithi apha elwandle bazalwane bam abazintanda ngoba uThixo unguThixo owenza izinto zakhe ngoba uThixo bakhe wathi kusesosoqhwithi ke bazalwane bam abazintanda wathumela uThixo kwakhona umntu ebefanele into okokuba ayovusa uyona ambonakalisa into okokuba bendikuthumile usendaweni erongo uthi athi vuka mfondini ubize kuThixo wakho lo mfo akakhanga abuzwe bazalwane bam okokuba kwaphila oothixo bale ndawo kodwa uye direct nje kuyona wafika wathi vuka mfondini ubize kuThixo wakho mhlawumbi uThixo wakho uzokuhlawula singabhubhi bazalwane bam abazintanda utsho lo mzalwane bazalwane bam abazintanda vuka vuka ubize kuThixo wakho hlezi uThixo wakho asihlangule singabhubhi bazalwane bam abazintanda kwimeko esikuzo bazalwane bam mhlawumbi we are not literally asleep bazalwane bam abazintanda mhlawumbi the noise that is around the world bazalwane bam ngezinto ngezinto ezenzekayo bazalwane bam as a consequence of the coronavirus the unemployment bazalwane bam the indebtedness bazalwane bam the threat of divorces bazalwane bam zisenza into okokuba sibe ngathi silele simsile uThixo mhlawumbi bazalwane bam our close friends and relatives are affected and infected by the coronavirus bazalwane bam yasenza loo nto semka elusefanelika thixo usike ngoko mzalwane vuka ubize kuThixo wakho wherever you are wherever you are make them say they're guilty talk I'm sorry so if you remember this in the chorus bright in the corner where you are bazalwane bam where it is dark in the morning at the moment remember it's Friday today but Sunday is coming as long as you are in the right platform waiting for the right time and uThixo wakho ukwenzela into okokuba abantu bakaThixo bazophila ngawe vuke ke ngoko ubize uThixo wakho vuka kubize uThixo wakho bazalwane bam masingamlilali uThixo bazalwane bam masingamshilasemva kwenokwesikuzo bazalwane bam abasiyohavurelwe ii-salaries zabo ngenxa yale meko yale coronavirus kodwa uthi uThixo vuka vuka ubize uThixo wakho vuka ubize uThixo wakho bazalwane bam abazintanda kuyanyanzeleka ke ngoku kwimeko esikuzo sibize uThixo wethu ukuba uThixo wethu akwazi into okokuba asihlangule bazalwane bam abazintanda masivuke ke ngoku sibize uThixo wethu kuba asikwazi uThixo ukusihlangula asinike ayo noko sizokwenza into okokuba sikwazi into okokuba sinikele abanye abantu ii-blessings esizinikwa nguThixo ngoba sizemhlabeni bazalwane bam sifumbathe the blessings that we need to share with the world
bazalwane bami yilelo ke umuntu xa efika ebemhlabeni asike songamancinci ephethe zo-blessings bazalwane bami athi awubhubha ubone sivuleke isandla ngoba the blessings should have been shared with the world. Ingaba ke wena, you are sharing the blessings that you have with the world. Okay, if you want an for what I did talent is like, was in Waba, was in Baba Bazintana, was in Waba, can go, it talent is to, was his service, his service and Elise, was a little bomb. Putty, Nalaneko, Now is the time to wake up and say to your brother, no, my brother, what you are doing is not right. What you are doing is not right. The time to have a list of girlfriends is not the right time. Bazalwane bam. The time to have everything is not the time. It's time to wake up and call upon the Lord so that the Lord can save the world. Where is Christ go see to? Amen.
Mandi tabatel tuba. De buliseke kutato sivuleleyo uba unzama. I executive yonke. De bona ge prat kwetu no tatu kabanyane. Oba obonke botani makrestu. De mchake kulendo andiaz nuba ndia vagalana.
Ya vagala sobo ili kubatatu.
Phansi ke kwale vesi incwadi kayona isahluko sesokuqala kule vesi ke yesithandathu phansi kwamagama athi vuka ubize kuThixo wakho mhlawumbi uThixo angasikhumbula singabhubhi. Ndicela ujoyina ke mphathi nkubo. Si sesizikithini solwandle enqanaweni lwathi uhambo obeluqalela umnandi kungabonwa nto lasukwa latshintsha uthi ke lo mbhali kwakho inkqwithela enkulu. Inhlungu yam le nkqwithela nguThixo uzamazamana nokufumana umntu wakhe awambiza kwindawo awambiza kuyo wamkhomishina njengomprofeti umntu ebekufanele uba stands where God supposed to stand amise ilizwi likaThixo. Suka yena wangenwa nguSathana wokokuba athandabuze icebo likaThixo lokuhlangula isizwe yena yona asibona singafanelwanga lubabalo lukaThixo. Ujikana ke nelento ke ngoku ezama usuka kuThixo. Le nkqwithelo yenze kuThixo ezamana ke nomkhonzi wakhe ukwenzela intando yakhe yena Thixo yenzeke. Uyona ke ututata ovulayo ulele emkhombeni. Vumani ke ndithi namhlanje we are called to stand and called to our God. Ukwenzela uThixo asikhumbule singabhubhi because sinoThixo ongasilibaliyo osikhumbulayo ngamaxesha onke. Kodwa eyona nto afuna siyenze into yoba sikwazi ubiza kuye njengabantu uThixo awasilanda kwindawo ngendawo, awasivusa kwindawo ngendawo, esivusela uba senza umahluko ngexesha lokuphila kwethu, senza umahluko kumakhaya ethu, senza umahluko emisebenzini yethu, senza umahluko kwi-communities esihlala kuzo. Yiyo ke le nto athi namhlanje, vukani ngoba ikhona into engathi nilele. Uthomnye umculi, mandingozeli inkosi yam phakathi komsebenzi wam, ndivuselele ke mandla am. Kodwa umbuzo endinawo, uzambiza njani uThixo ongamaziyo? Who is your God? Utsho ngexesha kukhonzwa izithixo ngezithixo. Yafika le kapteni inamava ba umcethe neenkqwithelo zeminyaka enqanaweni. Kodwa yabona uba le inkqwithelo yale mini ikhona into engaqhelekanga. Sakhe sanengxaki imfundisi uKhabanyana, inkabi zamemanzini. Singamakhwenkwana samane ubhexesha ngesawephu, sibethwa kwezinkabi. Sancedwa lixhego elidlulayo uba nizawuzilimaza ezinkabi. Into ebangela uba zingaphumi kulamanzi, ikhona enye yazo engatsaliyo. Njengoba zitsala nje, azitsali zonke, kodwa we need to identify uba yeyiphi la kwezinkomo ingatsaliyo. Jongana beziyokhweni, ngoba uThixo uyasiva xa simxhelomnye sibiza kuye. Ngoba sonke silapha nje sinoThixo wasivusayo, esivusela uba senze umsebenzi wakhe. Nguluko othi wakhala uYesu ebuza, Simoni, Simoni, ndimbonile uSathana enela njengengqolowa, kodwa ndakhunga ngani? Ndisenzela uba nina nawuthi nawufikelwa likholo nibazimasa abazalwane benu. Ndifuna ukuthi ke, we are called to stand up and call to our God. Uthi ke lo mbhali, mhlawumbi, le ndawo ithi mhlawumbi, ndicela uyicacise uba ayingomazwi of doubting God, but rather it is a statement of faith, a statement sokuzithoba uba thina siwenzile awethu amalinge, kodwa wena uleleyo ngoku, biza ke kuThixo wakho. Bayayazi imbali kaThixo wamaSirayeli ebenzele izinto ezinkulu. Ndifuna ukuthi sinoYesu owavukayo osinika ithemba loba nathi sawuvuka yenzeka intando kaThixo. USathane ofuna usozelisa woyiswa emnqamlezweni nguYesu owathi wabiza kuThixo, ndamvesithi, Thixo wam, Thixo wam, undishiya nganina? Phezu kwesithokothoko sobumnyama kwavela ukukhanya, kuba wabiza kuThixo wakhe wamkhumbula in the midst of darkness. Nathi bazalwane, if we can call to our God together, uThixo wethu unako ukusikhumbula. Yile nto athi evukile uYesu azibakhomishini abazalwane bakhe athi, gunya linikemnwa ezulwini nasehlabathini, hambani ke bazalwane niyoshumayeza iindaba ezilungileyo. We are called, bazalwane bam, to stand up and make a difference in our society, because sinoThixo osikhumbulayo, singabhubhi, sovuka, sikhoze sibize kuye. NguYesu Kristu iNkosi yethu. Amen, Dad.
Amen. Siyabulela kakhulu uba uMakapela. Bobawo, kushiyeke nje imizuzu mibini. Xa bawo fundisa uKhabanyana, xa uzama u-unmute apho tata, sizawucela samkelela uFefe. Bobawo bam, siyabulela kakhulu. Uyeva uThixo xa sithe sabiza kuye, okwenene uyawusinika amandla, kuba yena unguThixo ophendulayo, unguThixo ongasiyekeliyo. Xa siphakathi kweenkqwithela, uzasinceda ubawo, bobawo bam, xa sithe samthandaza, samthandaza ngenene nangenyaniso. Fundisa uKhabanyana ke, sicela usamkele uFefe tata. Mongameli, unmute Andre. Mfundisi andiva. Ndiyamunmute but ufuneka azenze nangokwakhe. Akasiva kodwa ke uyeva uThixo akanazi mistakes bawo unyathi kushiyeke nje imizuzu mibini tata sicela usinikezele kuThixo samkele ufefe ngekapheli lesession.
Siyabulela mzali wethu ngelithuba loba sidibane ngolu hlobo singamadodana sibelana ngelizwi lakho sibulela nokuba sikhunje uzoba sivuke ebuthongweni esikubo sibize wena njengothixo ukwenzela uba kubekho umahluko ezimpilweni zethu nezabantu esihlala nabo nesizwe ngokubanzi xa sigoduka ke ngabanye ngabanye hamba nathi mkhulu wethu sesiphinde sihlangane ukuze lethu ufefe lenkosi yethu uyesu kristu thando kathuluyise umodlela amawayingcwele phume sonke emakhaya ethu adabuye ukristu samthanda amen.
Amen. Amen. Amen. Yeah.